Bolo bahlobo benibingelele igama lami ngikudawud waphungula amawukhore ku-Instagram ngicela ungilandele it's @doubt_phungula. Ukhalela ngamasongo kaSigonyela wayengunogada wemeya yasemsunduzi osolwa ke ngokudubula umlisi neminyaka ngu-22 obudala wafake isidumbu sakhe kwimoto yakwamasipala emva kwaloko wayosilaxaza emfuleni. Unkosinathi Radebe 22 wabulawa ngolwesihlanu ebusuku endaweni yakwadambuza ePietermaritzburg, kanti kube ukuthi isidumbu sakhe sathola emva kokuthi-ke lo wayengunogada wemeya yasemsunduzi uMzimkhulu Thebola ayestation samaphoyisa wayobikayo ngokuduna kwemoto, kanti emva kokuthi amaphoyisa emphenge ngembuzo wagonyulwa ukuthi imoto ke ayidunwanga, waphinde watshela amaphoyisa ukuthi usilaxaze kuphi isidumbu. Lomlisi igama lakhe lingakokhishwa ubusho wabekuyicala lokubulala esiteshin samaphoyisa ePhesisle police station. Isikhulumi samaphoyisa esifundazweni saKwaZulu-Natal uColonel Robert Nechunda uthe lomlisi uzovela enkantolo yasePietermaritzburg namhlanje. Uthe neke isidumbu sathola sinenxaba lokudutshulwa nenqwaba yemhuzuko. Umasipala wasemsunduzi kipi statement wasiqhelelanisa nalomlisa wathi akasesona isisebenzi sawo. Mina ngana kwethu ngizofisa ukwazi ukuthi lithini uvu lwakho mayelana ke nalo lolu daba kwi-comment section. Ngakho uqinisele like button ne-subscribe button nongilandele ku-Instagram @doubt_phungula. From me usomdakadanga ngithi ba senhe.